ngalesikhathi ibandla kimi elifana no Lazar nesizwe nabantu bafana no Lazar ngani na when ngeyikhathi ezinzima abantu bayagula emoyeni ngeyikhathi ezinzima abantu they become unsettled emoyeni they become insecure emoyeni wabo they become uneasy emoyeni wabo the disease is the uneasiness and the unsettlement ngaphakathi kwabo and so for me Lazarus represents the church and the nation ngalesi sikhathi that is threatened and there is a call that says woza nkosi ngoba uma ungezi kuzokonakala
amen
woza nkosi ngoba uma ungezi kuzokonakala
amen
and somehow the delay catches leads to some people dying. So Lazarus actually died. He wasn't faking his illness. Why ngazenzi wayegula? He died. And if we as a church that stands with Christ ngalesi skhathi, as a church that stands for the truth of Christ ngalesi skhathi, if we do not get up and say, in the midst of danger and in the midst of a threat, we are going back. We are going back not to mourn Lazarus, but we are going back to resurrect Lazarus. We are not going back to mourn. We are going back to resurrect Lazarus. That is the promise we have. That is the promise we stand on. And ukuba sivuke kwabafileyo physically we need to rise from the dead spiritually in other words there is a call for us to be revived spiritually uNkulunkulu akasibizele nje entabeni for the fun part of it but there is a call for us to be revived spiritually there's a call for us to be reawoken or reawakened spiritually. There's a call for us to receive the power of the Holy Ghost again and to be regenerated ngaphakathi wethu. And so the death of Lazarus today is the death of many people in the church. A lot of people who have said, noma ngavula ngisabuyela enkonzweni. A lot of people who have said, I'm no longer sure ukuthi iyasebenza lento. Qalwe ngalabo abebekade bevele benama comorbidities. Kuyo njalo ngithi there are people who had comorbidities spiritually. Osukela no BP bomoya that we were managing. Kalezi zimo qale bona qala bafa qala. They died spiritually. And they are sitting at home. You know, some are saying, hey, kukhona abantu abasibukayo sikhonza. Yeah. Noma kuthiwa ke awuyanga enkonzweni, but there are people who are watching us through the screen. In other words, akusekho okuvukayo ngaphakathi kuyena. Ngoba ebephila ela ngaphakathi. Besimeneja ngomoya kaNkulunkulu engcwele elanga phakathi manje esayedwe ekhaya uyitshela ukuthi ngizaqhumile ngoba ngiyavula ngesabatho kodwa uvuka uhlezi uyabuka he's not connecting and participating ekhonze nasekudumiseni nabazalwane uma sithandazwe uyasibuka sithandazwe uma hlabelele uyasibuka ukuthi hey bacula ke hey kodwa bafaka ngamamasi kodwa bafaka ngamavisor Hey, baba ningi namhlanje. Hayi, hey ngathi ukhuluma nobani ngale? You know, because I was sekho lapho. And that is the situation right now. It has put you in a place where ngalezi izinto ebezivele zikhona. You've grown cold. But those who understand this season and this time. Those who understand this season and this time are saying is there an opportunity? Themangena la ngifica abantu kuneyimoto eyimile sangweni abanye abakwaza ukungena ngoba sekugcwele ngaphakathi kuneyimito kuneyimoto eyimile abantu abathi is there an opportunity for us to be part of this because we understand the importance of this This is the resurrection of Lazarus. Ozovuswa ngezwi lika Jesu Christ. Nohlele ekhaya ongekho la ngezimo zonke noma esaya kuye. Uthi esekhaya kodwa uyabuka ukuthi hey kuziwa nini kimi. Ngoba yebo ngiyaxhuma, yebo ngiyakhuleka, yebo ngiyahlabelela uma kuhlatshelelwa, yebo uyehla nomoya ngcwele ngidumisa. Kodwa ngifisa ukuba nabazalwane. Ngoba ngiyazi ukuthi la inkosi ikhona. Nalapho umoya wenkosi ukhona. Ukuphila kaJehova kukhona. Ukuthula kwabangcwele. Ukuthula kwabazalwane.